lamaan qabnu abbiyoo karra keessan jirra. Ruuhaa diidaatu wala jallee bulee keenya gataan ifaa jaalalatu caalee. Namani an tole abbiyoo rabbi biraa rabbi biraa tole. Yeah.